nke a bụ Ogene NKpakija Enugwu Ukwu. Enugwu kachanụ, ụmụ nri ekene m unu, njikọ ka ekene m unu, Anambra ekene m unu, Igbo bụ Igbo ekene m unu, Naijiria ka mma.
Anyị ga-ejezi igwe ụmụleri o, anyị ga-ejezi igwe aja ala na heji m ọfọ wee bịa nkiri mmanwụ, heji m ọfọ nwodo, heji m ọfọ nwodo nwa mmanwụ, heji m ọfọ nkiri tọ. Anyị ga-ejezi igwe ụmụleri gara gịrị,
anyị ga-ejezi igwe
aja ala na heji m ọfọ wee bịa nkiri mmanwụ. Udenene bakwa na mmiri na-eza mabugu ihe. Nwa ṅụrụ ya zụ ala, nwoke dara ibi ọdọ onye ṅụrụ ya zụ ibe. Anụkwọ nwa mara ọsọ ọgụ agba,
anụkwọ nwa mara ọsọ Enugwu, anụkwọ nwa mara ọsọ
Enugwu do, Enugwu do. Okwu Ogene, Okwu Ogene, o mmanwụ, Okwu Ogene, o mmanwụ.
Mata jide ọkụ jide m, ọkwa rọrọ ya m eyi enye n'aka, ohu ya emeriri. Asị nge ga m egwu nwe ya bịa marụ, ka m kpọwa nna m ogogwe iwe.
Ịma na-egwu olu ya anya,
obiri mmanị na obi egbu emeghi.
Oga,